What else?
Hi.
Hi. Oh, goodness. You sneezed again? You've sneezed a lot today. Aww. There's your bear. How are you today? You were just talking. Are you not going to talk anymore? No, of course not, because Mommy turned the video on. You've been saying Daddy. Are you going to say Dada? Where's Dada? Dada's at work. Dada loves you. Yeah. Dada loves you. Say, I love you, Dada.
Dada.
Yay! Dada. Daddy's home.
You're so drooly.
It is very drooly.
Da 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 da